Ishyirahamwe Intwararumuri rigenda ku nkingi zitatu. Izo nazo ni amahoro, iterambere hamwe no gushyigikirana. Akaba ari nayo mpamvu indongozi z'iryo shyirahamwe zishyikiye kuri uzi murago ruri muri zone Rubirizi kuri no wa gatandatu igenekezo rya 13 Munyonyo mwaka w'2021 mu ntumbero yo gushyigikira imigambi y'igihugu biciye mu gisata ewe Burundi urambaye. Leonidas Ndayizeye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Intwararumuri aramenyesha icyatumye bishyikira gutera iyo misuna ku nkengero y'uruzi murago.
Ishyirahamwe Intwararumuri iminsi yose imyaka yose imbere yuko rikora urugendo ruzunguruka Burundi bita urumuri rw'amahoro ryama ritunganya ibikorwa byitangiza imbere y'urumuri mu gifaransa tuvuga ati activité pré-flambo. Ibyo bikorwa rero ni ibikorwa twama tutunganya bijya mu ntumbero y'inkingi zitatu z'ishyirahamwe Intwararumuri rigenderako, nazo ni amahoro, iterambere n'ugushyigikirana. Nk'uko mubizi, uruzi murago rumaze amezi atari make uno mwaka rwaragize ibibazo bininiya, aho ibiraro bitari bike by'ugo ruzi byabomotse gushika n'aho hajya haruguru mubona hasanuye gihutihuti, ivyigwa ntibiratungana kugira ngo bahasanure neza. Twebwe rero duteye imigano ngaha kuri uzi murago twiyumvira yuko duterereye ikintu kininiya mugira ngo ugo ruzi rushobore nivyamara kuguduka ugo ruzi ruze rugumye iyo misuna izigumye isi, ugo ruzi ntirubandanye rwiyagamvya rugwonona indimo z'abenegihugu.
Nayo mukuru wa zone Rubirizi arashima ku bikorwa byakozwe n'ishyirahamwe Intwararumuri, akabasaba kubandanya n'ikindi gihe icyo gikorwa nk'uko babikora n'ahandi.
Twishimiye cyane kino gikorwa, tukanasaba kandi ko bona bandanya bariko bagikora. Muri ino zone dufise ibikorwa byinshi, dufise inzuzi nyinshi, izo nzuzi tukabona basaba ko mbere bobandanya bagikora bakaza tukanabibandanya kuri izo zindi, kuko izo ni camo inzuzi zitatu Muzazi, Murago arirwo rwuru turimwo hamwe na Gikoma. Ku by'ukuri twacakiranye ugweze gwiza kandi twishima tunizera ko tunazongera kubabona nk'uko bama bariko barabikora henshi muri ino zone. Nibaza ko atari iryambere babikoze, bama babikoze haba ku Kirimba, bama bariko barabikora aha n'ahandi hose turizigiye kubazo bananya bakabikora. Muri make turabyishimiye cyane.
Leonidas agasaba asanzwe bakorera ibikorwa by'uburimyi ku nkengero y'ugo ruzi kubahiriza ibyo biti kugira ngo inkengero z'ugo ruzi zibandanye zishyigikirwa n'iyo misuna.